je no cita ko ari kiza tuvuge ko ari kiza ubuho kuko mvuga ko ari kiza kuko mu Burundi no muri aka karere Uburundi burimwo harimo intambara uko iminsi igenda biguma biduga twere tukabona yuko ari ikintu novuga ni ya mico yatitutse mbona yuko ari ya mico yatitutse ata kirazira kikihaba kuko kera umwana yari uw'Uburundi baramusonera umukenyezi baramusonera warabona umukenyezi ukabonamwo mama wawe ukabona mushiki ukamubonamwo mushiki wawe ariko ubu umengo abantu babaye ico no kwita ibisare ko kera icyo kintu cyakorwa umuntu yagikora yaba ari nk'umuntu w'umusazi ugasanga yatarukiye ko bahuye akamutarukirako bagaca bavuga ngo yahuye n'igisare ntibavuga ngo yahuye bavuga ngo yahuye igisare kimubako kiramuhotera kimufata ku ngufu ubu rero ikibabaje ibyo bisare byabaye byinshi je nkaca mbona rero iyo ndavyiyumvire nkaca mvuga nti ego kenshi ahantu hari intambara naho tuvuga ngo mu Burundi nta ntambara irahari hari intambara yo mu mutwe abantu ntibarakira barataye ubuntu barataye imico imico yaratitutse nta kirazira ikihari ntacyo bagisonera tugaca twibaza tuti none mbega abantu baragwaye mu mutwe iryo nihababuka jewe nibaza rero yuko hasigaye hari hababuka rikomeye umuntu yamaze kusesa amaraso ntahanwe umuntu amaze kwiba umurengera ntahanwe ni iki yoba gitinya mbega yoba gitinya gufata umukenyezi ku nguvu gufata umwana ku nguvu kandi bavuga ngo ni ukwitezura icyo kintu rero cyo kuvuga mu mutwe ngo ni ukwitezura ni ukuri batangure babihagurukire kuko kera mu ntambara ya 93 94 twaratangwe turabifata minenego vyashikira urya muvyeyi ukabona umengo ntaco n'uwundi wo mu bundi bwoko ariko munyuma ugasanga ba bana banywa urumogi bariko barabikora eja aguye kuri mushikiwe eja aguye kuri mama wiwe murumva yuko hari ikintu catirimutse mu mutwe aho nta muntu acifata nta muntu agicunge akigaba umubiri wiwe ugaca usanga iyo byose babifashe minenekwe murabona yuko Uburundi buriko buratemba buja habi tubivugisha ukuri tubidome ku rutoke abantu baragwaye baragwaye n'ukuri ibisare biriko biraduga biba byinshi mumbabarire kubona ndiko ndakoresha ayo majambo mugabo agashavu ni kenshi icokorwa cane cane bohanwa kuko ikibabaje nuko usanga bikorwa n'abakenye n'abategetsi abari mu nzego zari zijejwe gucungera ba banyagihugu bahanwe itegeko risubire rikore hanyuma ikindi naco tutokwibagira nuko bogwiza amasante yo kuvura abantu mu mutwe bakagira ibintu byitwa counseling kuko iyi ntambara yadusizemwo canke izodusigamwo imvune nyinshi urabona mu gihe dushitse ahantu atakirazira ikihaba leta yari ikwiye guhaguruka nk'uko abo babanyi babigize igihe bataha ivyo vyarabaye cane muri mu ntambara yabaye mu Rwanda muri jenoside yabaye mu Rwanda barahahamuka abantu saba victime sababikozere buho barakeneye bose kugarukirwa barondere amasantre avura ihahamugwa n'ukuri bayagwize kuko nk'uko nakubwiye uwashesha amaraso akagera ahantu asesa amaraso ntaca bagitinya abasigaye ari igisare kigenda ubu abantu benshi ntibababona ngenda barakeneye rero kuvugwa barakeneye kugarukirwa